Etawola, Ckay. And Petu Praz, Long and Uncle, Sipho Mbele, since the gospel, Fanda. Jobbing Shilongati, documentary at Kubega, Ranflet 2. So, manje ngithenga ntubula nge EP. So, yona le, but ngifuna ukushaya nge EP ye gospel. Just 3 songs, just for ama Easter, because I can. Okay? Ngiphethe Sipho Mbele, izwanga into esiyipheka. Easter, kusele nje manje uthi ngirekhode esibili nesithathu ngiyaqeqa, but zi gospel ngizoshaya nje 3 songs phela, ngiyanipha mala
support
because I can supportani ke umusic wethu Sipho Mbele kwi gospel ke bayamazivela, so obvious ukugcina ngci nje wangishilo ngci akekho umuntu silapho awe yazi ngoma kabani